gatandatu na cumi n'indwi ku icumi umunsi mpuzamakungu wahariwe ibifungugwa n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ubukene. Tuvuga muri parasome tubona ko ari iminsi ibiri ifatanye ifite icyo ihuriyeho. Iyo minsi rero yo kurwanya umunsi wo kurwanya ubukene ushyitse haherutse kuba urugendo rw'ikigega mpuzamakungu rw'abaserukira ikigega mpuzamakungu FN ngaha mu Burundi, haheruka no kuba ikiganiro abaserukira leta baremesheje igitega turumviriza ibyemezo bimwe n'ibindi byahavugiwe, akaba ari n'akaryo rero kugira n'icyo cegeranyo cyo kuraba ingene leta ibyo kurwanya ubukene ingene kirabyifatamo twumvirije ibyashyikijwe kijyagihe. Ubwa mbere hoho iyo ari umunsi mukuru nk'uyu tubanza guharuka neza tukaraba kuri ino saha iby'ubukene ku Barundi n'igihugu byifashe gute. Bavuga yuko kuri iyi saha uyu munsi ugeze ibintu by'ubucunzi mu Burundi bitifashe neza haba ku Barundi cyane ku gihugu. Dufatira kuki? Ubwa mbere barakunda kuvuga bati igihugu cy'u Burundi ducyambere igikenya, bakunda kurabira ku mwimbu ku munyagihugu w'amadolari amajana atatu. Iyo ndikatera amadolari amajana atatu niyo ya nyuma. Igihugu dukurikirana ni Sierra Leone gifite amadolari amajana ane. Umva rero na diferanse ni ikindi ni ngene umwimbu wiyongera. Umwimbu wiyongera hagati ya rimwe na kabiri ku ijana, ni umwimbu uri hasi cyane mu kwiyongera kandi abantu bagwira gusumba umwimbu. Nta bukene biva mu gihugu rero igihe umwimbu wiyongera buhoro abantu bagwira cyane. Icya gatatu ni uko abarundi muri rusange bafata ko hafi barenga 70% bari mu bukene budasanzwe ndetse bari muri insecurity alimentaire. Bamana impungenge y'ingene baja gufungura ku munsi. Turetse kuvuga ko 50% y'abana bari muri malnutrition bafungura nabi. Hanyuma tugiye ku bijanye n'utubiye gucura tuti ibyamadeni. Amadeni leta ifise ariko arashikira hafi 70% y'umwimbu wose w'igihugu. Ni ukuvuga yuko uko birafata intumbe bitari nziza, amadeni arenga 600 million by'amarundi. Urumva ideni ko yaba rinini kandi tubona yuko atamwe muri kuyirobera. Ibijyanye na balance commerciale turi muri deficit ya 80%. Mwarabyumvise umushinganyi w'agasha leta avuga igitego ibyo dushorera hanze n'ibyo dukura hanze. Naho ndabivuga ko mbere mwarabyumvise irya todo couverture des importations par les exportations biteye ubwoba. Ibijyanye n'amahera y'agaciro reserve de charge asigaye ari munsi y'ukwezi hafi indwi zibiri. Igihugu gifite reserve de charge y'indwi zibiri kandi hasabwa hafi amezi atanu angajuma. Ni ukuvuga yuko ibyo dukeneye gukoresha amadovize aho iby'ama importation kuriya nk'amambasade abantu baja muri misiyo gufasha nk'abanyeshuri biga hanze ubirabiye muri rusange n'amahera dufise birarenze. Ni ukuvuga ko atabyo tuvuga uburyo buhari dushoboye gukorera rimwe utaravuze n'ifaranga ry'Uburundi ndumva rita agaciro ku idolari mwana muyibona ubu uri kurarondera idolari arashaka kujya ku hanze. Murazi yuko baza kugura n'amatike mu madolari baca babyibonera. Gusa agiye kuri inflation ibiciro bigeze kuri inflation ya 30%. Iyi inflation ni nini cyane nateye ubwoba 30%. Kandi mu birefuri iyi inflation idonke iduha ry'ibiciro rijyanye n'ibiribwa igeze hafi kuri 60%. Ibyo rero byuka biraba ikindi kibonekesha ni bijyanye n'ama infrastructure n'ubucu yibonera. Ntukiye uraba amabarabara ingene yifashe ukaraba inyubako rebatiba leta ikoreramo cyangwa n'izindi ukaraba ibiraro ukaraba ibibuga by'indege dufise ibyo dufise ingene kimeze ubu ukaraba ibijyanye n'ama ekipema mu mashuri mu bitaro. Gusa amatanki indege ishobora kuba irikira ibona igihugu gifise ijanye na energy ni ibintu bikomeye cyane. Raba ivy'amazi ingene byifashe, umuyaga nk'ubara ingene byifashe, ibyibitoro strategique ano stock strategique turashiraho umuni ku makombo kombo je na communication bravi muri internet debiu Burundi ngiye cyo kutwagira manama usanga twa twenyere usanga birimo bicikagurika fibre optique urumba ibaza mugaba tarabuze potentialite utunzi kama mu by'uburinyi bijanye n'amanintuze n'ubutare bijanye n'ingenzi baterarugendo turisme n'igihugu aho kiri gishobora kwisuganya turiko turaraba rero kwivariwa ibikorwa bya leta mu kurwanya ubukene hari ibintu tushobora dufatira hari ibintu dufata kugira turamenye leta nayo irikira gifite mu kurwanya ubukene kuko hategereza kuba ishaka iryo shaka rero nayo nyine dushaka gutera ka mu leta ko tuwe muri parasemi tubona ko rigoya goya harakwiye kuba kuko ubukene mu kurwanywa suku sisimuse mu majambo hari ibikorwa bitegereza kwa biriko birakuba ibyo ndiko nagaruka kuri nibi ushobora kugwanya ubukene igihugu cy'u Burundi kidafise service za planification ziboneka ibishoboka utavuga ati je nzobangeza ha muri imi mu myaka nzobangeza umuntu aba umunsi kumza taze je atana kimiki muri planification nda kuyasubira haba muri ministere de finance planification na barayimbe ha mushiranganje ubunyi bwa gitwaro hagati mu gihugu ngo n'imwe bya service ya presidential decentralisation ibikigaragara neza mu bikore ikuba bigaragara ngo ni ibiwe wumva mu mushiranganje atubwira ngo ngo regide zo ngo amazi ngo ntibagunye ngo wapandisha ngo ngire gisagara kizokuma gikura ubu rero uruzuye rero n'ejo bigenda gute amatara n'amazi no ibikunda ivyureti ivyumwe nta kubaho ku munsi ku munsi waduka ari imigambi itizwe neza nta bukere tuzumva ica kabiri guverinance budgetaire nta bukere nshobora kuvamo mu gihe amafaranga ya leta akoresha uko bimeze ingene bijya bije itegurwa mu gihe bije ariko irakoreye itarategurwa mu muco mu gihe gukontrolera amafaranga ya leta ikoresha bitari kubira ku mugaragaro nta bukere tuzumvamo amafaranga azosesaguzwa azonyuruzwa azokura ibidakenewe ubwo rugo ruva mu bukene rusesagura tuje mu miryango ubwo buruhu ubugira gatatu igituri ibi byo kunyuruza amatungo y'igihugu byamaze kuba ira byamaze kwirara mu maserivisi yose ya leta no hejuru ni iki ubonye ngo niyo mwuga ucujaho igihe abantu bashyize mu nzego abazo hejuru kandi ukabona neza yuko leta ata mekanizme yo kurwanya igiturire neza yanditse evaluable ihari none ubwo bukere twuva mu gute ubwo bukere twuva ngo tubona ko leta afise strategi nyine irondera amafaranga y'agaciro wewe urwanya ubukene ufise reserve de charge do desomen none plan leta ifise tukubwira tugize amafaranga y'agaciro ni iyi nyimba arabashorera ibintu hanze leta iri kibashyigikira gute kubusa kuma bidonga iyo kiba cyero tubwira niyo exporters zigwira noni yo ntuze ubwo butari na gatatu bwice butugiri butimari ko muri bije bashiramo ngo tuzoroga ifashanya imiliyoni amajana miliyari amajana icyenda none leta ireke ikora iki kugira izo miliyari zinjira mu kigega cya leta izo fashanya bikunda tushobora kunyura undi abantu bizo de janeiro de leto change iba isuri inyuma kandi FMI yaratanze ya tranche ya mbere yayo irimo yo gufasha impunzi mu Burundi uticara neza uvuga tuti ndonde n'abagwiza atunga bo hanze yamvira no made za fair ubanze za fair kugira abagwiza atunga bizana hera mu Burundi igeze ubyukura muri budget tourisme investment muri tourisme irihe kugira n'abahabe n'abarukerugendo binjire ubwo bukene twuva mu gute ubukene twuvamo mu gihe hariho disfonctionnement institutionnel ikomeye uravye inzego nyine zikora abashyikirana ngire byinjira namwo ngire usanga izi nzego zikora na basanga aja mu bitamura separation yo kumenya tuti ngo bese hagarukiriza hari n'igihe usanga umuganga ari kuri ivanga mu bya leta niki iyo disfonctionnement institutionnel kutamya ati je ngarukiriza jenga rukiza ushira ngani kana kwa sako kiza na mono wundi loma kato shwa to modeli to development mwe kwa mukero tarafata modeli to development kwa sasa kunda kumbi uruni na kahuku katoni karibu wa nubeshi mene modeli kwa mukero ni tumwe muri bya bibi classic uri nyine ubworozi ndabonye ni butashye igikibuye nta yindi nzira ishora gushikira uri nyine ubworozi ibyo ni classic bigarasha uri nyine muri bibi ibyo ukita ngo urunda kuranza n'izindi uri umvira ibindi bika tugira tourisme gute mbeko turi muri aka karere twokwemesa mu biki kugira abakongomane baza abatanzania bacha abagiriki uri igenzura kuvuga ngo bya bibi ngo uburimye gusuburimye uburimye ndabisubire mu ni muza twigi ni model iza gufasha uburimye uburimye burahagomba ufashwa n'ibindi ibutu zikayimana yaduhaye kuvuga tuti